stole my church and spiritual pursuit. Vanhu vanodzima hure svondo. Akaenda kwama gombo, wenda kwama bisa, wenda kwama ekuru, kuniri, wenda kwama kukumaniswa vaprofita. Abva pano une mina matoenda kwamina, urikungotsvakei chisiri pauri iwe.